Jeremiah chapter 24, Uyeremiya, isahluko samashumi amabini enesine. Uyehova wandibonisa, nanzo iingobozi ezimbini zamakhiwane zibekiwe phambi kwetempile kaYehova. Emveni kokuba uNebukadnezari kumkani waseBhabheli ebebathimbile oYekoniya unyana kaYehoyakimu, ukumkani wakwaYuda, nabathetheli bakwaYuda nengcibi nabakhandi ebasusa iYerusalem ebasa eBhabheli. Enye ingobozi ibinamakhiwane alungileyo kakhulu, enjengamakhiwane azintlahlela ekuvuthweni. Enye ingobozi ibinamakhiwane amabi kunene, angenakudliwa ngobubi bawo. Wathi uYehova kum, ubona ntoni na, Yeremiya? Ndathi amakhiwane alungileyo elunge kunene, amabi kunene, engenakudliwa ngobubi bawo. Kwafika kum ilizwi likaYehova lisithi, utsho uYehova uThixo kaIsrayeli ukuthi, njengaloo makhiwane alungileyo, ndiyakonjenjalo ukubakhangelela ukulungileyo abathinjiweyo bakwaYuda endibagxothileyo kule ndawo, baya ezweni lamakaledi. Ndiyakulimisela ukulungileyo iliso lam kubo, ndibabuyisele kweli lizwe, ndibakhe ndingabagungxoli, ndibatyale ndingabanyothuli, ndobanika intliziyo yokundazi ukuba ndinguYehova, babe ngabantu bam, ndibe nguThixo wabo. Ngokuba baya kubuyela kum nentliziyo yabo yonke. Ke njengamakhiwane amabi angenakudliwa ngobubi, inene utsho uYehova ukuthi ndiyakumenza abe njalo uZedekiya kumkani wamaYuda, nabathetheli bakhe, namasalela aseYerusalem aseleyo kweli lizwe, nahleliyo ezweni lamayiphutha. Ndiyakubanikela kwizikumkani zonke zehlabathi ukuba babe yinto yokunqakulisa, babe nobubi, babe sisingcikivo nomzekeliso, nento yentsini neyokutshabhiswa ezindaweni zonke endibagxothela khona. Ndolithuma phakathi kwabo ikrele nendlala nendyikitya yokufa, bade bagqitywe baphele emhlabeni endawuni kabona noyise. Amen. Jeremiah chapter 25, uYeremiya, isahluko samashumi amabini anesihlanu. Ilizwi lafikayo kuYeremiya ngokusingisele ebantwini bonke bakwaYuda ngomnyaka wesine kaYehoyakimu unyana kaYosiya ukumkani wakwaYuda, ongumnyaka wokuqala kaNebukadnezari ukumkani waseBhabheli, awalithethayo uYeremiya umprofeti kubantu bonke bakwaYuda nakubemi bonke baseYerusalem, esithi, kuthabathela kumnyaka weshumi elinesithathu kaYosiya unyana kaAmon ukumkani wakwaYuda, kuzise kule mini le minyaka imashumi mabini anamithathu, kufika ilizwi likaYehova kum, bendithetha kuni ndivuka kwakusasa ndithethe anivanga noko. UYehova wathumela kuni bonke abakhonzi bakhe abaprofeti, ibathuma ivuka kwakusasa, aniphulaphulanga noko, anizithobanga iindlebe zenu ukuba nive. Baye besithi, khanibuye elowo endleleni yakhe embi nasebubini beentlondi zenu, nohlala emhlabeni awaninikayo uYehova. Nina noyihlo ngonaphakade kanaphakade, ningalandeli Thixo bambi, ningabakhonzi, ningaqubudi kubo, ningandiqumbisi ngezenzo zezandla zenu ukuze ndingenzi nto imbi kuni. Aniphulaphulanga kum, utsho uYehova, ukuze nindiqumbise ngezenzo zezandla zenu kuze kube kubi kuni. Ngako oko utsho uYehova imikhosi ukuthi, ngenxa yenokuba ningawevanga amazwi am, yabonani, ndithumela ukuba ndiyithabathe yonke imizalwane yalasentla, utsho uYehova, ndithumela kuNebukadnezari ukumkani waseBhabheli umkhonzi wam, ndiyizisele phezu kweli lizwe naphezu kwabemi balo naphezu kwezintlanga zonke ngenxa zonke, ndizingisele phantsi ndizenze ummangaliso nomsondlo neempanza ezingunaphakade. Ndoliphelisa phakathi kwazo izwi lemihlali nezwi lemivuyo, izwi lomyeni nezwi lomtshakazi, izwi lokusila nokukhanya kwesibane. Eli lilizwe lonke liya kubharha kube senkangala, ezintlanga zimkhonze ukumkani waseBhabheli iminyaka emashumi asixhenxe. Kuya kuthi ke xa izalisekileyo iminyaka emashumi asixhenxe, ndimvelele ukumkani waseBhabheli nolo luhlanga ngenxa yobugwenxa babo, utsho uYehova. Nelizwe lamakaledi ndolenza kube senkangala ngonaphakade, ndilizisele elo lizwe onke amazwi am endawathetha ngalo. Into yonke ebhaliweyo kule ncwadi ayiprofethileyo uYeremiya ngeentlanga zonke, ngokuba ziya kuwakhonzisa nawo iintlanga ezininzi nookumkani abakhulu, ndiwavuse ngokwemisebenzi yawo nangokwezenzo zezandla zawo. Ngokuba utshilo kum uYehova uThixo kaSirayeli ukuthi, thabatha le ndebe yewayini yobushushu esandleni sam, useze ngayo iintlanga zonke endikuthumela kuzo, zisele, ziyeqe, zigeze ngenxa yekrele endilithumela phakathi kwazo. Ndayithabatha ke indebe esandleni sikaYehova, ndaziseza zonke iintlanga awandithumela kuzo uYehova, iYerusalem nemizi yakwaYuda nokumkani bayo nabathetheli bayo, ukuba benziwe iimpanza nommangaliso nomsondlo nentshabhiso. Njengoko kunjalo namhla, uFaro ukumkani waseYiphutha nabakhonzi bakhe nabathetheli bakhe nabantu bakhe bonke nomxukuxela wonke nokumkani bonke belizwe lakwaOtse nokumkani bonke belizwe lamaFilisti neAshkelon neGaza neEkron namasalela aseAshdode, uEdom noMowabi noonyana bakaAmon nokumkani bonke baseTire nokumkani bonke baseTsidon nokumkani bonke besiqithi esiphesheya kolwandle, uDedan noTema noBhizi noNquthula inwele bonke nokumkani bonke bamaArabhi nokumkani bonke bomxukuxela omiyo entlango nokumkani bonke bamaZimri nokumkani bonke bamaElam nokumkani bonke bamaMedi nokumkani bonke belasentla abakufuphi nabakude elowo nomzalwana wakhe nezikumkani zonke zehlabathi eziphezu komhlaba asele emva kwabo ukumkani waseSheshaki. Ngoko ke wothi kubo, utsho uYehova wemikhosi uThixo kaSirayeli ukuthi, selani ninxile nihlanze niwe ningavuki ngenxa yekrele endilithumela phakathi kwenu. Kothi xa bathe abavuma kuyithabatha indebe esandleni sakho ukuba basele, uthi kubo utsho uYehova wemikhosi ukuthi, niya kusela ngenene ngokuba yabonani ndiqalela emzini obizwa ngegama lam ukuhlisa ububi, ningabi msulwa nide nibe msulwa nake nina. Aniyi kuba msulwa ngokuba irhele endilibizela bonke abemi behlabathi, utsho uYehova wemikhosi. Ke wena uze ubaprofethele lo mazwi onke uthi kubo, uYehova uya kubharhula phezulu alikhuphe ilizwi lakhe ekhayeni lakhe eliyingcwele, uya kubharhula alibharhulele irhewa lakhe, uya kuhlabela amayeyeye njengabaxovuli beediliya bonke abemi behlabathi. Ingxolo iya kufika esiphelweni sehlabathi ngokuba uYehova ubambene neentlanga, uya kugweba phakathi kwenyama yonke abangendawo abanikele ekreleni, utsho uYehova. Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, yabonani ububi buya kuphuma eluhlangeni buye eluhlangeni, umoya omkhulu ovuthuzayo uvuke esinqeni sehla ababuleweyo nguYehova ngalo mini, bathabathele ekupheleni kwehlabathi bese ekupheleni kwehlabathi bangampanjazelwa, bangahlanganiswa, bangangcwatywa, baya kuba ngumgquba phezu komhlaba. Bombolozani balusi, nikhale nizigalele ngothuthu zingangamsha zomhlambi, ngokuba izalisekile imihla yenu yokuba nisikwe. Ndiya kuniphangalalisa niwe njengesitya esinqwenelekayo, iphele intsabo kubalusi nokusinda kwiingangamsha zomhlambi. Ivani ukukhala kwabalusi nokubhomboloza kweengangamsha zomhlambi, ngokuba uYehova uyalibhuqa idlelo labo. Athe shwaka amakrewa oxolo ngenxa yokuvutha komsindo kaYehova, ulushiyile njengengonyama entsha udada lwakhe ngokuba kuthe kwabasenkangala kulo ilizwe kubo ilizwe labo ngenxa yekrele eladlavulayo nangenxa yokuvutha komsindo wakhe. Amen. Jeremiah chapter 26. Uyeremiya isahluko samashumi amabini anesithandathu. Ekuqalekeni kobukumkani bukaYoyakim unyana kaYosiya ukumkani wakwaYuda, kwafika eli lizwi liphuma kuYehova lisithi, utsho uYehova ukuthi, yima intendelezweni yendlu kaYehova uthethe kuyo yonke imizi yakwaYuda eza kuqubuda endlwini kaYehova. Onke amazwi endikuwisela umthetho wokuba uwathethe kubo ungaphunguli izwi kuwo, mhlawumbi bayakuva babuye elowo endlebeni yakhe embi, ndizohlwaye ngenxa yobubi endicinga ukubenza kubo, ngenxa yobubi beentlondi zabo. Uze uthi kubo, utsho uYehova ukuthi, ukuba nithe anandiphulaphula nihambe ngomyalelo wam endiwubeke phambi kwenu, anawaphulaphula amazwi abakhonzi bam abaprofethi endibathumela kuni, ndibathuma ndivuka kusasa, anaweva ndoyenza le ndlu ibe njengeshilo, ndiwenze lo mzi ube yinto yokutshabhiswa izintlangeni zonke zehlabathi. Babemva ke uYeremiya ababingeleli nabaprofethi nabantu bonke ethetha la mazwi endlini kaYehova. Ke kaloku ekugqibeni kukaYeremiya konke abewiselwe umthetho nguYehova ukuba akuthethe kubantu bonke, bambamba ababingeleli nabaprofethi nabantu bonke bathi, inene uyakufa. Yini na ukuba uprofethe egameni likaYehova usithi le ndlu iya kuba njengeshilo, lo mzi ube linxiwa ungabina bemi? Babizelwa ndawonye bonke abantu kuYeremiya endlwini kaYehova. Baweva abathetheli bakwaYuda la mazwi benyuka bemka endlwini yokumkani baya endlwini kaYehova, bahlala phantsi ekungeneni kwesango elitsha likaYehova. Ababingeleli nabaprofethi bathetha kubathetheli nakubantu bonke besithi, le ndoda ifanelwe sisigwebo sokufa ngokuba iprofethe ngalo mzi njengokwenekuvileyo ngeendlebe zenu. Wathetha uYeremiya kubathetheli bonke nakubantu bonke esithi, uYehova undithume ukuba ndiprofethe ngale ndlu nangalo mzi onke amazwi eniwavileyo. Kaloku ke lungisani iindlela zenu neentlondi zenu, niliphulaphule ilizwi likaYehova uThixo wenu, wozohlwaya uYehova ngenxa yobubi abuthethileyo ngani. Ke mna yabonani ndisesandleni senu, yenzani kum njengoko kulungileyo kuthe tye emehlweni enu. Kodwa ke yazini nazi oku ukuba nithena ndibulala inene nobeka igazi elimsulwa phezu kwenu naphezu kwalo mzi naphezu kwabemi bawo, ngokuba inyaniso uYehova undithumile kuni ukuba ndiwathethe la mazwi onke ezindlebeni zenu. Bathi ke abathetheli nabantu bonke kubabingeleli nakubaprofethi, le ndoda ifanelwe sisigwebo sokufa ngokuba ithethe kuthi egameni likaYehova uThixo wethu. Kwesuka kwema amadoda kumadoda amakhulu elozwe athetha kulo lonke ibandla labantu athi, uMika waseMoreshete waprofetha ngemihla kaHezekiya ukumkani wakwaYuda. Wathetha kubantu bonke bakwaYuda esithi, utsho uYehova emikhosi ukuthi, iZiyoni iya kulinywa ibe yintsimi, neYerusalem ibe yimiwewe, nentaba yendlu le ibe yimimango enehlathi. Bambulalana ke uHezekiya ukumkani wakwaYuda namaYuda onke. Akoyikanga uYehova na wambongoza uYehova, waza uYehova wazohlwaya ngenxa yobubi abebuthethile ngabo. Thina ke senze na ububi obukhulu kwimiphefumlo yethu. Kwaye kanjalo kuprofetha egameni likaYehova indoda enguUriya unyana kaShemaya waseKiriyati Yarim waprofetha ngalo mzi nangeli lizwe ngokwamazwi onke kaYeremiya. Waweva ke ukumkani uYehoyakim namagorha akhe onke nabathetheli bonke amazwi akhe ukumkani wafumana ukumbulala. Weva uUriya woyika wasaba waya eyiphutha. Ukumkani uYehoyakim wathumela amadoda eyiphutha uElinatan unyana kaAkebore enamadoda athile baya eyiphutha bamhola uUriya eyiphutha bamzisa kukumkani uYehoyakim wambulala ngekrele wasiphosa isidumbu sakhe emangcwabeni oluntu kodwa isandla sikaAhikam unyana kaShafan besinoYeremiya ukuba anganikelwa esandleni sabantu ukuba abulawe. Amen. Jeremiah chapter 27. UYeremiya isahluko samashumi amabini anesixhenxe. Ekuqalekeni kobukumkani bukaZedekiya unyana kaYosiya ukumkani wakwaYuda kwafika elilizwi kuYeremiya liphuma kuYehova lisithi utshilo uYehova kum ukuthi zenzele izitropu needyokhwe uzifake entanyeni yakho uzithumela kukumkani wakwaEdom nakukumkani wakwaMoabi nakukumkani wonyana bakaAmon nakukumkani waseTire nakukumkani waseSidon ngesandla sabathunywa abeze eYerusalem kuZedekiya ukumkani wakwaYuda ubawisele umthetho ukuba bathi ezinkosini zabo utsho uYehova wemikhosi uThixo kaIsrayeli ukuthi yitshoni ezinkosini zenu ukuthi mna ndilenzile ihlabathi umntu lo neenkomo eziphezu kwehlabathi ngamandla am amakhulu nangengalo yam eyolukileyo ndalinika lowo kuthetye emehlweni am ukuba ndilinike yena kaloku ke mna ndiwanikele onke la mazwe esandleni sikaNebukadinetsare ukumkani waseBhabheli umkhonzi wam kwanamarhamncwa asendle ndiwanikele kuye ukuba amkhonze ziya kumkhonza zonke iintlanga yena nonyana wakhe nonyana wonyana wakhe kude kufike ixesha lelakhe ilizwe zimkhonze ke naye iintlanga ezininzi nookumkani abakhulu kuya kuthi uhlanga nobukumkani obungayi kumkhonza uNebukadinetsare ukumkani waseBhabheli obungayifakiyo intamo yabo edyokhweni yokumkani waseBhabheli ndiluvelele olu hlanga ngekrele nangendlala nangendyikitya yokufa utsho uYehova ndide ndibagqibe ngesandla sakhe musani ke ukubaphulaphula abaprofethi benu nabavumisi benu namaphupha enu namadola enu nabakhafuli benu bona abo bathi kuni aniyikumkhonza kumkani waseBhabheli ngokuba beniprofethela ubuxoki ukuze ndinikhwelelise kude nomhlaba wenu ndinigxothe nitshabalale ke lona uhlanga oluya kuyingenisa intamo yalo edyokhweni yokumkani waseBhabheli lomkhonzi ndoluyeka emhlabeni walo luwusebenze luhlale kuwo utsho uYehova nakuZedekiya ukumkani wakwaYuda ndathetha ngokwaloo mazwi onke ndathi zingeniseni iintamo zenu edyokhweni yokumkani waseBhabheli nikhonze yena nabantu bakhe niphile yini na ukuba ufe wena nabantu bakho likrele nayindlala nayindyikitya yokufa njengoko akuthethileyo uYehova ngohlanga olungayi kumkhonza ukumkani waseBhabheli musani ukuwaphulaphula amazwi abaprofethi abathetha kuni besithi aniyikumkhonza ukumkani waseBhabheli ngokuba beniprofethela ubuxoki ngokuba ndibathumanga utsho uYehova bona baprofetha ubuxoki egameni lam ukuze ndinixothe nitshabalale nina nabaprofethi abo baniprofethelayo ndathetha kubabingeleli nakwabo bantu bonke ndisithi utshilo uYehova ukuthi musanukuwaphulaphula amazwi abaprofethi benu abaniprofethelayo besithi yabona impahla yendlu kaYehova iyakubehle ibuyiswe eBhabheli ngokuba baniprofethela ubuxoki musanukubaphulaphula mkhonzini ukumkani waseBhabheli niphile yini na ukuba ube linxuwa lomzi ke ukuba bangabaprofethi ke ukuba likho ilizwi likaYehova kubo mabambongoze uYehova imikhosi ukuba impahla eseleyo endlwini kaYehova nasendlwini yokumkani wakwaYuda naseYerusalem ingayi eBhabheli ngokuba utsho uYehova wemikhosi ngokusingisele kuzo iintsika nangalo ulwandle nangazo iinqwelana nangawo amasalela empahla aseleyo kulomzi engathatyathwanga nguNebukadnezare ukumkani waseBhabheli ekumfundiseni kwakhe uYekoniya unyana kaYoyakim ukumkani wakwaYuda eYerusalem ukumsa eBhabheli enabamnumzana bonke bakwaYuda neYerusalem. Ewe, utsho uYehova imikhosi uThixo wamaSirayeli ngempahla eseleyo endlwini kaYehova nasendlwini yokumkani wakwaYuda naseYerusalem ukuthi iyakusiwa eBhabheli ibe khona ide ibe yimini yokuyivelela kwam, utsho uYehova, ndiyinyuse ndiyibuyisele kule ndawo. Amen.